Jimmy Pacifique ni chimha ya rongo ibitaro vyo mugatumba muri komine Mutimbuzi na Rizi Kilibert aserukira abakozi kuri ivyo bitaro nibo bidogerwa n'abakozi bakora kuri ivyo bitaro abo bakozi bagiriza abo bakoresha kuba ariko baranyonora ku mafaranga agenewe gufungurira barara ku izamu bemeza ko ibifungurwa babaha atabihuriye n'amafaranga asohoka ku ico gikorwa uyu numwe muri abo bakozi avyigana
akorana n'undi buforoma umwe ngaha akaba atugaburira tukabihumbi bitatu ariko inge tujye ngira ngo umurabye neza n'amibitsinze zirenza nk'amahera ibihumbi bibiri bisanzwe ntiyubwira kuba umuyobozi hama ngo abari baca agira n'isoko yo kugaburira abakozi yasubiye yo mu ijoro dusanzwe turi kuriwe agaca abari we agira isoko urumva aca dekarara yashatse
ikindi abakozi bamenyesha ni ukuntu bafatwa nabi nk'iyo umukoresha wabo agize icyo adahuriza ko n'abateka abo baforoma ngo nibo bagwa mu mporero nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga
iyo habaye ukutumvikana n'uwakoresha asanzwe ategura ifungurwa ko hari igihe acarumvwa amahera kuri mikashi akanumvwa na gestionnaire canke uwo wundi abihagarariye hama abakozi bagaheza bagafungura umukate n'ifana kubera ko amasaha aba yagiye badashobora gushika aho baja gufungurira
ayo masoko yacu kuri ivyo bitaro avuga ko uwo muyobozi w'ibitaro yihaye isoko ryo kugaburira abakozi ajyatse wahora abagaburira neza ku mafaranga ari munsi y'ibihumbi bitatu ku isahani uruganda rwa RP ya Rwandais Jimmy Pacifique n'ikimaye arongoye ibitaro vyo mu Gatumba hamwe na Liberiziki aserukira abakozi kuri ivyo bitaro ariko turabakena.